boa baregera nije abakenyezi kugira habengira ico no bahimiriza kugira tubifashanyemwo jewe narimwo jewe rero nsanzwe mbangaha iyo myaka yose myaka nahabaye namba nabangiye gusenga namba nabangiye kubitaro hari hinzira na camwo utuyira tunga nangana gucya nkasangurume no kuvuga ishamba ryo ngaha n'iryo ngaha ryateranije mu nzira kubera nari namaze kuvyiyumvamo nchanja mu kibano abo twegeranye rero ndabegeranye ndababwira umugambi mbona twogira kugira twese duceheza
nanje ndi umwe mu bagabo bifatanije nabo bakenyezi mu kuza ndakwabura kugira ngo basekere ahantu habona icyo gihe rero ndi umwe mu bagiriwe ibakwe jewe ba horabantora nkahita numupanga nkacanza kubafasha gukwabura iyi nzira gushikanaho bigenda neza kuko narabyumva neza ko bari ku mugambi mwiza kandi nubu ari mwiza
abo nashikiriye mu kibano barabinkundi baranabishima nk'akarorero bamwe baravuga bati tworonka abantu batatu nka wewe twotera imbere baba babanje kuraba aho twasekeye ukungene ari heza ubuhagutse twahora duca mu kantu kangana gutya
ni ukuvuga ko nguko byagiriye ababa ku mutumba mu Bondo baba bagabo baba bakenyezi ubu baca heza impuzu uko bavuye muhira bayambaye niko bashika aho ku ivuriro ba ikimeze kabiri akandi kunguko imoto ziragenda n'imiduga rimwe rimwe irashobora kuza ize gutora umugwayi bunguruzi bashira mu mapuro y'inyanzarake tanke za makamba aho bagenda n'umuduga tanko mazi kubera yanzira yamaze kumera neza urumba kwa gukora kunguko kungutse ku mutumba wa Mubondo biturutse mu minwe n'iterambere ry'abakenyezi b'Mubondo.